tswa modimo.
Amen.
Bana beso, ke lomilwe gore ke neela mookami, a neela mookami motlhakodi gore amogelela baeng ba rena ba tumelo go tswa modimo.
Amen.
Mookami motlhakodi, ke tla go tlhomphile gore amogelela baeng.